Noho tonu ki te rohe o Waikato Tai Nui, e poroporoa kiti ana te whānau o Diggeress Te Kanawa o Ngāti Maniapoto I te ōpango o mua a tā Colin Meads I te mate pukupuku ki te repe I ngārangi whakata kua hori. I kōrero mai a Kahutoi Te Kanawa ki a Te Karere, mo tētahi tohu motuhake iriana ki te whakapakoko o Meads I te rohe o Te Kūiti, anei a Ripeka Timutimu.
Tohu aroha ki a tā Colin Meads.
It's the fondly known in our whānau family as the traveller. In other words, this cloak gets laid on lots of relatives that have passed, and it's a cloak of aroha, of love.
Nā te kuia o te kanawa nā rangimāri e hete te kākahu nei, nā tōna māma Diggeress I whakapaepae.
It's to honour his contribution to this town and this area, to rugby of course. But I think it's also important to our tamariki, to our young ones that are coming up, that look up to looking at sports as a career.
No te tau 5.11 tōna ko kuhunga ki te kapa ōpango, nā he ko tahirau 3.10 ōna kēmu I roto I ngā tau 15. E ai ki te ika āwhiro a Brian Williams, koia te tino tangata.
Well, he was my absolute hero, and I was completely overawed when I was in his company. And even up until the last time, the unveiling in Te Kūiti, I still get goosebumps every time I was in his company.
I tū ātū I te whutu pōro, he kai pāmuia ki Te Kūiti, tokorima āna tamariki ki tōna hoarangatira a Verna.
The abiding memory is of him, you know, getting up in front of a crowd, a beer in one hand, and telling all these wonderful stories.
E re re tonu ana ngā mihi ki a Pine Tree I te rangi nei.
He was always there watching our club playing, and yeah, always drinking a beer too, you know, always in the club room supporting us. Yeah, it was fun, he was always there.
Hei te rahina e heke mai nei tūai tōna tangihanga ki te taiwhanga o Liz Munro ki Te Kūiti. Ripeka Timutimu, Te Karere.